He tuatahitanga mo te whare wānanga o Otago, ara kua tohua e rātou, he wahine Māori, hei amorangi ho te kura rongoā o te whare wānanga. Hei tā ahorangi Suzanne Pitama, ko te mea nui o tāna whai I te tūranga nei, ko te āheitanga ōna ki te kōkiri I ngā hononga mana whenua me te tiriti o Waitangi.
I think this role does give me an opportunity to enhance our relationships with mana whenua and the other runaka on the horomaka. And I think especially it gives an opportunity to really develop and further understand what co-governance might look like and what a treaty relationship might look like going forward.
Nā te pikitanga ake o tākuta David Murdoch ki te tūranga amo kapua o te whare wānanga katoa, ka wātea nei tōna tūranga hei kapo ake mā Pitama.